Oluganda guma Nebo bango olimu mberaji Mukama wali Wali Yesu Guma To gamba bikanye Gamba bisoboka Ekisera tekitanaba
Mukama ya mufula kabaka Era kati